vana vese ava pasi ndovagarisa sachaalabu vese vari kutatarika mk vanhu ava ndovanyararidza
ndorigarira ridhimu kana kurarira hazvina basa chero ukasandifarira ndoziva kuti ngoma rangu richarira ende vakawanda muchasha pekunyarira
zvakavongoma dzacho ndinabharura isi green yero ngoma ndatipakura